Gaye mwe murazi uburundi kibare cyacu ima mwiba hari nini umutima wagutse nabantu babagabo imisozi yabo akayaga n'ikiyaga imibande yose ingunga magara wabubonye rimwe agenda tamacumu uba yaramwumvise umurundi w'ukuri eka n'uwamubonye yakimajija maguru amutamarira Shimagizwa ubenge biwe umutima wa Afrika wamata mubuki watanza karorero ukurondera umuntu n'ubutungane amakunga
nakanyamuneza kuri jewe nakanyamuneza ku gihugu numudaye mu mateka y'igihugu umudaye ugira kabiri uvuye muri jeux olympiques haci imyaka 20 niteka gica
umubiye kubandanya iki kugira ngo muronke n'indi sobeja
uyu mudare wampaye ikindi cyumviro ngiye kubandanya nitanga kugira ndoshobe kuzana ubundi mudare ku gihugu kandi birashoboka mu nkino byose nshaka
mu kirongo wa mudari byaranuganuzwe ngo hari igihugu kigomba kubagura mu zohere mwirukanga ku izina ryacu baranavuze nyamari Azerbaijan ibyo bintu nibyo
ndakunda igihugu jewe ibyo nibihuha mfise inyota kuzana mudari winza ha mu gihugu cy'u Burundi
nzi niyo saba astese imenya ya magucha ko turabonye muri jezo reflection mu Diamond League bega niko bizokwa amacanke ari mitego yo kugira ngo
munkino murabizi haburana babiri agatsinda umwe nararushijwe ariko igikuru canjanye nangiye kongera umudare ubu n'umudare mu mateka y'u Burundi nibaza yuko ibindi nabyo ni integuro tugikubandana dushyira mushaka kugira ngo dushobore gushika aho ntabashije gushika
umudare wawe arisho ubona ugiye gufasha ubundi kwaruka
nibaza ko umudare wanje ari kimenyetso kugwaruka ku Burundi lo rushaka gufata bakarorero kugira ngo bashobore guteteka igihugu
umushikira kanje undi no nimico kama n'ugwaruka no gusa Francine niyo saba yatakwanye yatahutse atakwanye umudari yarose Rio de Janeiro mu wakiye gute mu masekere internet wakiye gute
nkuko twanusakanye ko mishikiriza abarundi n'amakungu n'ukuri ni nakanyamuneza kadasanzwe ku gihugu ku barundi bose kubona inyuma y'imyaka 20 dushoboye kuronka umudari ndetse wateye iteka igihugu teye iteka na Afrika nzima kuko Burundi bwarashoboye kumenyekana muri Afrika kuko bwahavuye mu kibanza cya gatandatu muri Afrika nzima
umudari wa kabiri inyuma y'uwatwaye Venice niyo ngabo mbega kugira nti bigaruke ngaha ahubwo bibandanye bije imbere ni iyihe migambi mufise mu bushikiranganje murongora
nkuko nemeje kubivuga n'ukuri turazi neza kandi dukekeranya ko ugwaruka rufise impano nka Francine muri kino gihugu rwahari icyo tugiye gukora ni ritsi nico tumaze kutukora mu bushikiranganje no kurondera aho bose ugwaruka rufise impano nka Francine tushire hamwe amareti rufate mu mugongo ndetse mu myaka ine ikurikira mu Jeux Olympiques yo mu Japan 2022 tuze turungike abanonotsi benshi kugira ngo turonke imidari myinshi
mushikira nganje uburyo muhabwa na leta bukoresha buri mwaka biraboneka yuko ari buke cyane aho mugiye gukora
nkuko mubivuze n'umwitwarariko cyane dufise mu bushikira nganje ubwo twarasanze yuko uburyo ni buke kandi twifuza gushika kure gushika no guharuka kure cyane cyane nka ubugaruka rufise impano nacyo gituma rero tumaze gutera kamu leta ndetse yabafashe mu bimwe ico gikogwa turize neza ko mwakuza no myaka izokurikira uburyo buzabukwiye kubera tuzaba dufite abanonotsi benshi tuzaba twatoye
twarabonye abavugiriye mu bindi bihugu bakiriwe n'iteka ryinshi bahawe n'agashinga mbega Francine mu kore kimuza kumukurikira iti mukorere
ngira nkuko mubibona nahadukoranye ngaha n'iteka ko twashoye kurushwa gushika ngaha kugira ngo tumwakirane cyese tumwakirane kweze barundi mwese turi ngaha n'ukuri n'iteka hama uko bigiye gutegurwa nuko nyirishubahiro iyo twifuze ko yarabitwemereye ko azumwakira kugira ngo amushimire ku kwego rw'igihugu
mushakanje ibyo bibaye mu gihe ma federasiyo atari make harangwa mu nzuguru zuguru mbega iyo nimusanga ko ari intambanyi ituma abanonotsi b'abarundi badatera imbere
sinova ko ari mu nzuguru zuguru ihambaye cyane tumaze kugira umwihwezo mu bushakanje twarasanze koko ko ibyerekeye inkino birimo ingorane nk'iyi kubera twasanze atabwirizwa nyezina rigenga ubwo rwego nacyo gituma mvyo tumaze kwihutira gukora nk'umushikiranganje turamaze gutegura hamwe n'abaho dukorana ama federation ko dutegura yindi bwirizwa ryiza izotuma izo zuguruzuguru muvuga mu ma federation dazosubira kuboneka
twari tumaze hafi imyaka ishika itandatu twitegurira irihiganwa mpuzamakungu rya Rio rishika rimwe mu myaka ine nakaneza ntangire kuri twebwe turongoye federation d'athletisme y'u Burundi kubona twasubiye kuronka umudari wa kabiri kuva u Burundi bwemererwa mu nkino mpuzamakungu za Jeux Olympiques mu 1993 kuko mu binzi wa mbere twaronse mu 1996 watsinzwe na Venuste Niyongabo ubu naho twaronse ubundi watsinzwe na Francine Niyonsaba murumva rero ko Niyongabo yakurikiwe twifuza rero yuko twoza turakurikiza gutyo nyene nkuko umushikiranganje yabivuze nkuko Francine nyine nyawe nyine yavyivugiye niteka kubona u Burundi uronka ikibanza ca kabiri mwisi muri stade yarimo hafi abantu 1,000,000 bagahaguruka bariko bagakura inkofero bakifata ku mutima bariko baraba idarapo ry'u Burundi niteka ntangere nkuko namwe mubize
uburyo bwo kugira ngo abantu ba Francine bashobora kuboneka
uburyo nkuko mubibona twebwe turagerageza tukerekana ivyo dushobora gukora ntawe usaba leta imisi yose ngo imugiriki ndutangura kwereka ivyo ubanze ivyo maze gushikako twebwe turafise abantu badufashe mu mugongo nka cyane cyane Contec Global na Banco kugira ngo dushike kuri iki gihe bamaze imyaka itari mike badufasha hariho na Seno idufasha nguno babwira ngo muri iki gihe tugiye muri Jeux Olympiques leta niyo yaduhaye amatike yo kugira ngo dushike yo kubanonotsi bose bagiye n'abofisiyeli leta rero yadufasha mugabo hamwe yudufasha kurusha bagashiramo uburyo kurusha tworonka benshi twebwe muri federation d'athletisme turafise imigambi turamaze gutegura amahiganwa twamaze kwitegura ingene tuzotegura amahiganwa azoba mu 2022 azobera Tokyo turafise ingene turiko turabitegura leta ndazi yuko itazoreka kudukurikira ibonye ivyavuyemo kandi nkukurikira dukurikira no ngaha tubonye ingene baje kwakirana igishika Francine n'uyu mudari wiwe namwe bigine muri ngaha nta muntu atovyifuza ko vyoba kuri 2-3-4 mu myaka ine iri imbere
mbega ntubona ko izi zuguruzuguru zabaye akamenyero mu federation ari inehambanye mu gutera imbere kumupi kwinomikino ngaha mu gihugu cy'u Burundi
zuguruzuguru zo mu federation ntizibuza federation gutera imbere mu gihe hari abantu bariko barakora hari abantu baba bari hanze bakitwaza ngo ntibaronse iki kibanza ubundi ngo ntaronse kiryanye ubundi ngo ntabaye president hari abantu mu ma federation ntibazobahende bashaka kwitwa ba president cyangwa ba secretary atacho bariko barakora umuntu umwe afise abakozi arashobora kuruta abantu 10 bariko baranigana ibyo byazuguruzuguru jewe aho ndi ntabihari uwo abifise mu majambo arerekana mu bikorwa avuga ati ndiko ndategura amahiganwa cyangwa agira ibiki ntazuguru z'uruguru zishora kuba ahantu ngo haze imidari aho rero ziriho no kuvyitondera nko kumushikiranganje yabivuze araho yo mategeko kugira ngo abantu bubahe amategeko mbwa amategeko naho yashiraho no kugwiza ibikogo ahantu hari imidari hari ibintu bigenda neza ntangorane zihaho
Hey,
gaye mwe murazi uburundi chibare chatu ima mwiba hari nini umutima wagutse nabantu babagaho imisozi yabo akayaga nikiyaga imibande yose Magara wabubonye rimwe agenda tamacumu uba yaramwumvise umurundi ukuri eka nuwamubonye yakimajija maguru amu Tamarira ubutore biwe na karoru hore ubutwari biwe yamayi vuna basi akamashimagizwa ubenge biwe Yeah.